Hi there, San Munani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're listening, thank you for love and support. I appreciate you. Asikhuluma nge the Gumbis kodwa sikhuluma u sikhuluma nge recent episode kodwa nje ngo 1 minute wakhona. Nibonile la ubabugumbi bephese khona phone. Ifoni kwasho sikhona semthinte efonini wayibeka eceleni eseyifihla wayipressa wayibhekisa phansi. Niyakhumbula ukuthi u-second wife uthe hawa namhlanje uye emsebenzini usebenzele endlini yini manje ngiyindawo ezophelezela u-second wife behambe beyobheka la le book club uthi ngakwazi ukuyijoyina esebenza kanjani. So angithi isikhathi sokuthi ubaba usemsebenzini. Ngenze ukuthi vela khona la makhova kawatholayo uma esemsebenzini. Sizodlula-ke kubabugumbi khona indaba enye engizonixoxela yona. Nenye futhi into engifuna ukunitshela ukuthi niyiqaphele lapha emsebenzini. So uyayibeka-ke ifoni eceleni abantu sebeyabona ukuthi hayi bo nangu babugumbi kanti yenjani ikholi le. Angasho unkosikazi wakho singicela ukuyiphendula mhlawumbe ubani wasemsebenzini or nangu bayede fona or iy'ngane lena nje ayiphendulwanga ifoni yahlala eceleni wayifihli hhayi ke sisabona-ke okusho ukuthi ngama-awasemsebenzini khona uyayafona niyayibona leyo nto asisho ukuthi uyafona kungenzeka imani-ke gazi nginixoxela abantu abashadile abajole emsebenzini omunye uyashada abe ne girlfriend omunye ashade uhusband omunye ujoya nomunye wife womunye emsebenzini mina le nto ngaqala ukuzwa kwi training SA maniers leyo show kube nesikhathi la isanoshaka before umusa uDr Mthombeni kungakabi uyena kusenoshaka ushaka bani kusami ngimkhohliwe kodwa niyambona bekhuluma ngale topic kutraining SA bethi abantu abashadile manje bajola bodwa uhusband womunye ushola nowife omunye. Hawu ma ngizwa lento kutraining SA ngibabaza ngithi yenzeka kanjani kanti ngizoyibona ngqo ngizohlangabezana nje naye ukuthi hawu yenzeka kanje. Guys, kwaba khona isikhathi lala-ke sathola khona ithuba le internship leyo yeminyaka engicabanga ukuthi eminyaka ewu-2 ya minyaka ewu-2 so ma sifika-ke sibaningi ngibe-ke siba amantombazane nabanye futhi ma sithola-ke lelo thuba lelo bayahlukanisa ukuthi sizoba la sibe la behlukanisa ngama-branches sibone-ke o abaphathi bethu sitshele ukuthi abaphathi bethu ubani sesiyabuka hayi bo labo malume nabobhuti bashadile okay right siqale-ke ukutohoza mase siqale ukutohoza abaphathi ngisisho ukuthi khona lelanga leli la besuke nje bezosikhombisa khona izinto ukuthi zisebenza kanjani abaphathi bethu uintroducer nje yabo lelo langa lelo sengikuhle ukuthi ibizwa ngani kahle nge-English lolo suku nibone nje ukuthi abaphathi benobani yonke into enifuna ukuyazi yesi manje sahlangene ibaningi sesiyahlukana manje kwibranch yethu naba abaphathi bayafika bezosibona. Hawu besibingelele mase besibingelele kusale ukuthi kanti bebezokwenzani ngoba phela ayikho into enkulu eyenza ukuthi abafike ke sebezosibona. Hhayi phinde futhi owesibili befike kube ngathi nje bebezobheka nje emsebenzini ukuthi yonke into ihamba kahle. Hhayi ivisithi yesithathu mina yabona nginomqondo osheshayo ngasho njalo into ngiyashesha ukuyikhakhulisa ngiyibone manje uma ngithi 1+1 u-2 yaphuma. Ngingabuzanga muntu ngingedwa hhayi kwivisithi yesithathu ngithi mina laba phathi laba abazile ukuthi bazosibona bazo-check-a la ukuthi konke kuhamba kahle khona lo abathi kuye kwenzakalani kanti lana sihleli bazalwane hhayi yabo leyo visithi yesithathu yangenza nje yaba khona le nto ukuthi khona into eshaya amanzi lana ngeke bahamba futhi kwenze yaye ukuthi sesihlelike siyayixoxela siyamantombazane ngesikhathi sokudla, sixoxe ukuthi ayiphela yabo i-internship izophela, mayiphela umuntu futhi kumele qala phansi apply enze okunye eyazi akukho mnandi lokho, kungcono nje ukuthi kuthi kuphela la kuthiwe ngenani la singene ema-office abo kube mnandi, noma-ke besiplayiseke nje kodwa sibe permanent, zikhale nje kube mnandi. Athi-ke omunye ugirl uma sixoxa le ndaba, ungenze njani uma i-manager or supervisor engathi ucela i-favor ukuze akunikeze i-position e-permanent? Na i-favor-ke leya, ehe, i-favor le sihamba nayo. Ayi, mina ngiphenduleke ngokwenhliziyo yami ngithi mina yabo i-manager uma ingathi icela i-favor, ngaba akayiceli kuwena kuphela. Umehluke njengoba sila ngenzeka singakhulumi sonke ukuthi hayibo kimi ucela ifavor nako ucela ifavor nako, yabona nje leyo nto leyo nje i-unclean. Mina ngeke ngize ngikwazi ngoba ngenzeka ukuthi uyicela kuwe, ayicele kimi, ayicele yabo. Nanokuthi-ke leyo favor leyo uma yicela ayikho into ozosho ukuthi uzokufaka ngempela emsebenzini. Angiyithandi nje leyo nto leyo. Ongenani akasufuna imali, kungcono ozothi nginikeze your first pay, your first salary yabo masuwutholile leyo position leyo. Hayi bethe phela hayi ngeke beyifune imali, yabazi abantu besilisa imali, vele imali unayo uyimeneja ongathi mina eyi angeke mina ngaleso zizathu, ngoba kungenzeka ukuthi ucela yimi i-favor nabawu-10 ucela i-favor and nabo abawu-10 mhlawumbe bazomnika i-favor ngoba vele befuna le position. And masibheka ngesikhathi sibizwa nje for interview sasibaningi kangakanani, yini ezophuma nami ngedwa ne-favor. Yo guys, uma ngiqeda ukusho lokho, kube khona ugeli engathi ushiswa umlilo, asuke athathe le nto engiyishilo as if ngi-undermine yena, aphendule yabo uze ukuthi personal le nto, athi yena kuyafana ngoba vele akekho umuntu ongakaze alidle i-fruit, so ungathi unqabelani nje ngoba vele uyadinga umsebenzi o-permanent, i-fruit vele soyalazi, so nje iyafana le nto. Mina nje understand abayibo sifike kanjani lapha ngoba siyixoxela nje, ushiswa yini sweetheart? Hayi akhuluma ugela, akhulume yabo akhuluma eshola ukuthi yena ngeke aze anqabe, asenje yena akuye ngeke kuze kube yinto enkulu. Umuntu oshadile loyo nginixoxela ukuthi nginixoxelelani iy'ndaba zabantu, nizoze ekugcineni ukuthi hhayi nginixoxela lesi story. Athi futhi nje kuyafana vele i-fruit sonke sesalidla, so why uzonqaba kwi-manager? Ngathi mina ungizwile ukuthi ngitheni izizathu zami. Ukuthi wena uzovuma akunankinga, akekho futhi ungakujajwa ngalokho. Mina bengixoxa nje bengiphendula ngoba sikhuluma le nto, hhayi ukuthi ngoba sekuyinto futhi eseke yenzeka noma khona oyenzayo laphakathi wena. Besiphendula nje sibuka khona ukuthi hhayi bo internship yaphela, izoqala phansi futhi sisindize sibheke ukuthi ku-apply-a kuphi kanjani konke lokho, sibheke amanye amathuba. So ngiphendulela lapho, angazi ukuthi yini uphendula ngale ndlela esuphendula ngayo as if ikhona indlela obulindele ukuthi ngizophendula ngayo. Wakhuluma intombazane wachaza wathi kuyafana, akusho futhi uzohamba usubhaliwe ukuthi wena wenze le nto, kodwa umsebenzi uzoba nawo, ukwazi ukuplena izinto ey'ningi ngoba masu-permanent lana uholwa imali e-right. Iqiniso-ke lokho. Wase sekhulumile kwavele kwathuleka kwathi cwaka, akekho wafisa ukuphendula omunye, kwaphendula mina naye sobabili lo mbuzo ukuthi i-manager bayingathi ngipheke nami ngizokupha i-position. Nangathi yo ile nkinga ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi nabawu-20 uyabatshela ukuthi ngiphe nami ngikuphe i-position. Ithiwani-ke into enjalo? Khona nje uqonde ukuthini? Mina ngibona ukuthi umuntu owehlisa isithunzi loyo as i-manager yakho, futhi kuphinde kube umalume oshadile. Why? Azi ukuthi as i-intern usaphuma lena, usafuna ukufunda ngomsebenzi, yena manje sokufanele uhambe la, uyazi ukuthi ho le office ohleli kulo njalo uhleli ngenxa yami kuba into enjani nje leyo. Ngiyiphendula nje ngokukhululeka. Wanqaka kusisi. Ngalolo suku bafika futhi abaphathi. Mabefika bathi sizophuma early ngoba sesiqedile vele ukusebenza. And namhlanje sizohamba ngeimoto, uzohlukana ngeimoto ku-right nje. Hayi mase kuhamba izinto nje zavele yathi gqa obala ukuthi hawu thina sizophuma ngalala ngemoto nina nizo okay hayi so bye. Hey guys, yazi ke yini into eyangifikela ngalokhu nalokho ke bengizothi ngixoxele lesi story. Niqaphele emsebenzini ukuthi mani abasebenzi wena kuthiwe hawu boss bani unjani unjani mase uyakhuluma ugeqa amagula uthi awumthandisisi uyombona sekubuka kabi nje ungazuthi kwenzenjani kanti lapha intombi yakhe iyamtshela ngesikhathi sabo mase bethintana ukuthi hayibo njani wena bhemi emsebenzini kuthiwa wena wena ngale emsebenzini wazi ukuthi nje niyayikhulumela nina ngabaphathi benu ngoba niyikhulumela nonke niyabasebenzi uyiqaphele leyo nto. Uyiqaphele ngoba wena uyophuma nokuthi hayibo yazi ibhosi nje uhlezi ngibuka kabi kanti uyazazi izinto ey'shoyo ngayo ngoba lapha kasikweni khona intombi yakhe lapha kasikweni khona isithandwa sakhe hhayi kuvala owakhonfirma le nto ke ngangiyicabanga kwangena ithuba ukuthi sihambe sekwi-training so sisihleli lapha yanake le ndawo ebhukile safunda zonke lezi zinto esifundayo nje ku right and la sikhona siyazi ukuthi akukude akukho baphathi abazofika lana ngoba yithi sizofika nje ne report ukuthi kuhambe kanjani kwenzeka sala 2 days lapha ya ngolesithathu usuku mphathi eselapha ya athi mina hayibo ushiyi office wazo reporter ngapha kwazo checker ngapha uyabonakala kodwa umuntu olandela intombi yakhe aziyo umuntu ufanele ukukhuluma abheke kwazo sesiqedile training sazolandwa umphathi angisi yonke isinto esuke ivele ihleliwe phela ukuthi sizohamba kanjani hlala how many days sizobuya kanjani mphathi wathi uzosilanda yabo ngayitsho ukuthi sengifuna ukuhlala emuva ngilale la emotweni ngingabuka abantu ngoba uma ngibuka mhlawumbe kuzothiwa kakhulunye ngize ngibuze imibuzo engingafanele ukuthi ngiyibuze ngathi nje ngizolala ngihlale emuva angifuni kuba phasi nje yengxoxo ezobe ikhuluma ngathi ha kanti guys kase kuyenzeka sesiyakhuluma-ke manje sesayixoxele ukuthi hayibo abantu abashadile abajolayo abanye bejola emsebenzini ugirl waba nje nokuthi nento yokuthi kuyenzeka uhusband acike ayekho wafisa ukubuza umbuzo ngoba sonke sasesibona ukuthi kwenzakalani la ayekho waba nento yokuthi hayibo uhusband ucika kanjani athi yho nina kodwa kwami engikushoyo ukuthi nina emsebenzini ungajwayeli ukuthi uma kuthiwa hey ibhosi yethu kwathi kwacima usuyakhuluma nawe uyakhuluma bazokuceba mabeceba abuye ubhosi egcike engasahleki nawe ubone wena ukuthi hayibo ibhosi yami yindaba nje uma ibona mina kube hhayi uyazazi nje izinto oyihleba ngayo wena ma engeke uyazi ukuthi wena uthaka umthandisisi angazi nami ukuthi usuke sekwenzenjani abantu avele sinje angimthandisisi yonke leyo nto ehe wena uyitshela ukuthi ningabasebenzi nayikhulumela niyayihlebela noda kanti bayakuthatha lokhu kuhleba kwakho bekuthathe bekuyise ngale. And uma sekuyiswa ngale awusazi noma sekufakwe ney'payisini sekushiwe nezinto ongayishongo ngoba phela omunye ngenzeka ukuthi useyayingcengela nangamagameni nesithanda sakhe ngenzeka futhi ukuthi siyamthembisa ukuthi hhayi wena bebi ngizonginikeza iposition engcono. Uma-ke sekhuluma nobhebi wakhe usefaka zonke izinto useqamba amanga kubhebi wakhe uye nje omuhle. Nina nonke-ke abanye nibabi nenza izinto ey'rongi. Qaphele-ke lokho. Emsebenzini nje niy'khulumele ngezinto nje ezenzakalayo. Niy'khulumele nje ngezinto nje ezingathisho. Faka igama labantu uzoba senkingeni. Ngoba uzofaka igama lona omunye abone ukuthi libe khona usuku. Abone ukuthi lento wawuyikhuluma naye angayisebenzisa. Against wena ungazi. Ngoba phela emsebenzini kwezinye iy'ndawo hambe kuhambe kube ne-competition. Kakhulukazi futhi abantu ongazi ukuthi wena uma ungekho bazwana kanjani. Mina yilokho ukuthi abantu abashadile bayajula nabanye abashadile cha ngakubona. Futhi angisho ukuthi phela baningi kodwa nje sengengakubona ngakuzwa futhi. Yikho ngangithi nje kulo bhuta okwakuthiwa ayi akaxoshweke emsebenzini ngiyabona kodwa kwakhe ngoba phela uyi brand ambassador so kwachathazeleka ne-brand la isebenzelayo izinto ezazivela egameni lakhe. Ngithi mina hawu mathi uyaxosha zingaki iy'nkampani ezingaba empty kuthiwa abashadile abaveli noma kuthiwa iy'ntombi aziba-expose ngoba yikhona lapha emsebenzini. Kwaba ukuthi-ke abantu mhlampe bayanomeya ukuthi hhayi shuthi wena uvumelana nezinto ezi-wrong. Angivumelani nezinto ezi-wrong. Ngangishoke ukuthi uma exoshwa egameni lokuthi ushadile baningi abashadile. No, ababaningi bakhona. Abanye abashadile abajulayo emsebenzini. Abazinje ukuthi ngo-8-4 isikhathi esemsebenzini, ngelantshi esemsebenzini, kufika bani ezojekha intombi yakhe. Ngo-5 leyo ntombi izobe isiku-husband. Ngo-12 uyezubani emsebenzini phela. Ngoba khona la uthole ukuthi eminye imisebenzi akulula ukuthi kungene umuntu angaphandle. Khona futhi nezinye iy'ndawo kusebenza khona ekusetshenzwa kuze kuhambe abasebenzi kuphela. Nangempela uhusband uzobe yazi ukuthi hhayi sihambile emsebenzini senze. Angazi ukuthi ngihlekani ngoba lento iyangihlekisa kodwa ayihlekisi yona. Kanti-ke abanye-ke futhi-ke u-wife no-husband bayakwazi ukuphila impilo efanayo. Ngoba waze omunye wathi phela uma u-husband naye ekwenza yolobo wakhala. Ngathi kanti zinje. Hhayi ukuthi yonke indawo kunjalo ungaze ufike la ube offended. Ngisho nje lokho engakubona. Ukubona kwami ngase ngifunda isifundo sokuthi ungahlebi ngomuntu ungazi ukuthi labantu ohleba naye bazana kanjani naye. Ngoba wena uyokhuluma ucabanga ukuthi nonke niyakhuluma nje njengoba nikhuluma kanti usutshela intombi yakhe. Ntambama uyosale itholile yonke le nto ekuyikhuluma ngayo. Wena usubona nje ngezinto asezenza phambi kwakho uthi hayi bo. Yini indaba engathi konte khona kanti khona vele lo wawuyihleba wayithola yonke esetshela ubhebi wakhe. Angivaleke le video ngithembe ngizosebenzisa isibonelo lwesi sikababa Gumbi ngoba yena ubezobe yemsebenzini mayingasayanga emsebenzini ifoni yakhe useyafonela esekhaya kodwa shuthi lo omfonelayo ufona ngomqondo wokuthi wazi ukuthi usemsebenzini ngoba vele uma esemsebenzini useyedwa sekuhuyi o-decide ukuthi hawu emsebenzini ngiziphathisa okababa oshadile noma emsebenzini ngiyi-boyfriend yomuntu. Thank you ngethuba ne-support engiyithola kinina. Bye.